ɛno na mepaakyerɛ wo sɛ sra ha na problem na wode bɛ wopɛ sɛ wo solve no ɛno na ɛbɛkyerɛ tatof wobɛyɛ sra ha no bi wɔ hɔnom a woamfa nkɔma kunani a ɛnyɛ adwuma yɛpɛ obi a no kuna wu agya na wɔrebrɛ no ho tete wode akɔma no a nigye aba ne mu no na nyankopɔn afa na anigye no ho no na ɔde asɔre wo sɛ wo problem ama wo yɛwɔ bi wɔ hɔnom a sɛbesɛbe wɔyɛ wɔadi dɛm no ho kyere no yɛwɔ sra ha bi wɔ hɔnom a wokɔyɛma no a na ayɛ yi nti example ni sɛ masalati no a mosisi ɛne agula no a mosisi ne yɛ sukuls ne wɔ hospital bi a arabfoɔ no ɛba bɛyɛ no ɛyɛ sra ha ɛyɛ sra ha wɔbɛba bɛka kyerɛ sɛ meba bɛsi masalati ɛde ama me maame a wanyɛ ne baa bi kɔ
nɔde maame din ato so
nɔde no wobɛhuni sɛ mode bɔɔd bi abɛsi hɔ na ɔmo atwerɛtwerɛ nnipakuro din ne deɛndeɛ na ɔmo atwa picture deɛ asɛnde na ama na ahuni sɛ sra ha no a wɔsɛ monyɛ no mo ayɛ nti nipa ɛba bɛ enjoy sra ha no no wɔne sɛneɛ siteɛ nti sesei no sɛ mede moto nam na mebɛhyia wo na sɛ wowo ba bɛtene moto no akyi mepa na mbɛfa wo manfa wo a problem bi ani hɔ nti sesei no mɛsɛ meɛba bɛfa wo sɛne ɛsi bɛyɛ a me so nyankopɔn bɛbɔ me ho ban good nti ɔma a modeda yɛmfa ne sɛ prison ɛne ayi sels ne deɛ ɛkeka ho wobi tumi kɔ police ne koraa tumi kɔ na wakɔyi ne bɔtɔm sika ɔma a moda sels no mongyina mombɔ mpa yɛ mma me wɔhune sɛne asitiɛ na maadwuma nkɔ so na menkɔ retire peacefully ɛyɛ sra ha ɔmogye so na ɔmobɔ mpa yɛ ma wo a bibiaa bɛyɛ yie because first sɛ wobi kɔ kɔhwɛ ne hyɛ berɛ koraa no a ɔmo sɛ yɛ bosonsɛm na ɛsɛ sɛ womahunu sɛ woankɔhwɛ wo hyɛ berɛ ahunu adwuma a ɛsɛ sɛ woyɛ ahunu aduane a ɛsɛ sɛ wodi ahunu atade a ɛsɛ sɛ wohyɛ a wobɛbɔ berɛ saa wonhunu so wobɛka sɛ obi na ɛyɛ nso na ɛnte saa nti bibiaa ɛwɔ asase yi so no sonsonsɛm wɔ mu nti sɛ wode wo ho kɔ election deɛndeɛndeɛ na woamma wo network anyɛ de wɔ sonsonsɛm a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya akɔnnwa no because sunsun na ɛde dane nnipa no ho adwene ma no dɔ abusuafoɔ mekyiakyia obi biara akwalaa nyame ɛna mo nsa ka no sesiaa yi maalam akwalaa nyame no a wote ne din no me na wɔ nsa ka me sesiaa no me na meda pansɔba spiritual and herbal center no yareɛ biaa ɛnkɔ no anaasɛ wɔakyiakyiakyiakyia abrɛ biribi te sɛ apatitis biribi te sɛ stroke stroke deɛ ɛbɔ nnipa korɔ toto fam na wɔntumi nkasa koraa no a maahyɛ wo 3 days maasoyɛyɛ woba a mengye sika tiɛ meyie maasoyɛyɛ woba a mengye sika na me ne wobɛkɔ apam wo ho tɔ wo a aseda bi wɔ hɔ a na wode aba bɛmma deɛ adeɛ bɛkye no ɛsɛ sɛ wɔayi no sɔre gyina hɔ nom straight ɛme sɛ obi ate maase na sɛ adeɛ no ansɔre angyina straight deɛ a na ɛyɛ problem ɛno ane sɛ wowɔ us ɔ wowɔ uk wo baabi a wowɔ bia no wobɛfa me nɔmba ɛno na agu aseɛ no na wode afrɛ me anaasɛ wobɛba maasoyɛyɛ wotu kwan sɛ wokɔ akɔpɛ biribi deɛ aba fie wokɔyɛ kratasɛm ma adwumasɛm kyerɛ sɛ woda koro a na wosonsom daeɛ basabasabasa ɛno ane sɛ wobɛfa pansɔba nɔmba no na waafrɛ me wofrɛ me nso a wo nsa bɛka me meka si so biom woba maasoyɛyɛ a mengye sika ɛno ane sɛ me ne wobɛkɔ apam wo ho tɔ wo a na wode aseda de aba awoɔsɛm awoɔsɛm wobɛtumi anya sika wɔ wo bɔtɔm na mmom awoɔ nti no wɔn bɛtetee wo saa ma wonhunu baabi a wobɛsi wode deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ frɛ me anaasɛ brɛ maasoyɛyɛ na yɛnkyerɛ wo sɛ yɛde ahahan na ɛsa yareɛ wɔ ha nom
ebi ni bi yɛ akwadaa nyame mekyerɛ pansoba spiritual and herbal center ɛna me sum din de ɔbɛnfo kwame dwuma wobɛtumi afrɛ me ɔbɛnfo aha ɛyɛ ɔbɛnfo radio wobɛtumi asɛ anya yɛn ɛwɔ ewiase ehu tv ɛnɛ ne ɛɛtrɛnde wɔ social media deɛ ɛɛtrɛnde wɔ ghana ha wɔwɔ sɛ ɛwɔ election year 2024 na nadoda nkɔ akofo ado ɔne yɛwi a Dr. Muhammad Bawo Mumani abrɛ dendendendendendendende na po soso de nam mu saa soso na NDC wewu a ɛsɛ bi nkatia ɔne John Dramani Mahama ɔmo so ani abrɛ de nam mu na asɔfo ɔhyɛ nkɔm wiebɛwini ebinom koraa se kyerɛ sɛ abatoɔ no ankasa ayɛ sunsum ɛnam sɛ abatoɔ sunsumsɛm wom sɛ sunsumsɛm wɔ mu deɛ ɔsɛ mepɛ dɔ nso so ɛbɛ sunsumsɛm a ɔte sunsumsɛm ase deɛ onim de ɛwɔ sunsumsɛm mu ɔsɛ mhwehwɛ ɔno ono en akwada nyame o de ti dini ye akwada nyame ono da pan soba spiritual and herbal center itin nem nda ba twon ko moni ahwe se bia sofo ne kan e no kre ye malam fo bia kon fo bi kan e no kre se ampa abato no e sunsum sem akwada nyame
yes
akwaba
yeah it is saying
ni huyo na so e
mi adum ne mo mpa ebo
e se sunsum mu e de na ekọ
eye
Oh, okay.
And she say, the amama kasa ayo kumuni se. She say, you suna wa mwabano. Bibriya jine biye.
Okay.
Amo mwabano se, hum, ewo ho.
Oh, okay.
And a spiritual realm suna ewo ho.
Okay.
And to mwabano se, she say, no, se wang fa wang kwa sa aside na, ebeye di se, ubi biyabe koso.
Okay.
Because of framana ebo nukura ebo nwa hum, hum.
Oh, okay.
And a nyanku ponso bo nipa nwa kume, hum, ene odi bu ni pa mu nti aya no kure nti na meka nti so aya hu no
okay eh won se aha kakra no chire mu no kura no menim se wanya bi papa bi dia firi ha na me se mani age pa because my fa bi kakra bi e dia firi ha nti bi am ka cho se me njuma dia me ji bia no ay ade chire ani ade sua aha no ye ba be chira de na won so asua de ene ase na me bisa eye se te se de bi kan bisa ye na nti ye ma no e de ye na ade ewrem se katachi wa dawruma abato nsusu sunsun sem ewum ti sadi asofo ni malam fobi ni kram fobi kika no
eya no kure sunsun semu de enya abato wonko ewo bibi ya mu
oh okay
ife aduani aye di kura no sunsun semu wo because ube ko ko duru ba bi no se besi eya aduani aye di
yes
biscuit eya aduani aye di wo bibi ti maka besi anaso be ka biscuit no wa ma half se wo ye be ma jinawe we wi so a ogo ni say yes we your bampa we na we ya be di beto na te say sunsun ma take place wo no no na anti bi bia e wa asasi so no sunsun sem wo aha anti say we do hu ko election di na wa ma wo network anya di wo sunsun sem a e be di say obenya akonwa no because sunsun na di dani ni pa no ho adwene e ma no do
ah me ba sunsun
sa
e bia MPP and NDC between the Adani Ghana for Adrian. Newton says, you are John Domain Mahama. Susum between the Adani Ghana for Adrian, my Ghana for Baba Donald Trump, my mamma.
Meda was say, who be semi as MC and never any adi. So we go a brutally. Nessan and Crater, some year dear. Yea, ye the Susum. Any whom I sem, and a yet the Danny man in Yan Adi and Tentem. What media na say
abrochiru so
abbia se wo wia se babia na se wo problem bia susumu ana edi ye adwuma
okay
o nsi nesti wo betima akọ man ya me nansi hoda e na me nkunu ho nsusu da nsu betima atena ha edi hunhun ma ye adwuma ama wo anka se wo subsidy o period nti hunhun mu die ene na me di kan kan chiro se aye hun nkwala na wo mo ba no e be ba beto mre bi wo ba be kwanda mu ade a wo mbe frɛ ama wa baba jina wa ma wudi evidence aye den
aba
e dia ba because ma me fo nko ha na hwe ade se wo ni se nipa timi jina ho na ya bonu tuo na enko ana me bua aha enti se se nipa no ya bonu tuo anko na wo so jina nche e masa comment bi se ade na wo ye no e ye boni na wo so so papa no fabra wo ntimi mfa bibia ama wo ni se ni ade ne se ne kire se dia nkwala ne de ba ne de ehun because omo ni ate omo ni say yen nanu mu ye great omo di sunsun di ah enu sunsun na ebuwa wo mo se say amanfo sunsun aba be kwandem omo ja ye nso no omo hu ni sunsun so because first say we bi ko kwhwe ne shebre kura na omo say ye bu sunsem ne se say omo hu ni say wa nkwhwe wo shebre ehun na adwuma ese say wo ye ehun na aduani ese say wo di ehun na ataje ese say wo sha gbogbo brasa wu hunu so wo be kase obi na eyo nso na ntisa
wasma wo kan die mame emfa emisa about se dia wo kan se ose okonhwe shebrim
sa
e de ntina ose ni pa kwohwe ni shebrim
very good mani age nka me pese me bi se wa se mo ho nsoso me mi se o
okay
nka me ba be bi se o se identity na se ukọ ba bi e bi se o se wedding fie sen se en fie sen no o mo pese o mu hunu fie dudu ana me bua
na
o mo de fa wa ejuma na ejuma ni me ni ye na se me ba be pe ejuma di anka me eji di anka fa ho be won ze ne sitie enti shebre no e ya de e ye important what you want munese weather forecasters for no kan chira we say ọchina nyame ya aduma ewiye mbe yekusu ehebere no no se ade enche ye nso mu chira wa ade bi asi enu a enu na ye fure ni shebere enye ade bi a ehun bi a enti o mo ni se nkwala na mo eba na hun ni se no de ekwe ni ewiye se aye we no obi a na aduma we de baaye obi a ni ni shebere enti se se wo ko hwehwe wo shebere na wo hunu wo shebere ansa na wa ye hun aduma enti na de ewo ho no mo no
enti ibetumi anase nipa betuma ba asase so ye mfa nse bia me amete ye menim se bia madwuma nka so na me ye no dia metumi nkyira bia but betuma ba se e bia adwuma me ne nya madwuma
pepe eni nti na wu ni so bi ye adwuma adwuma na wu ye no obi ye the same thing nso e mani di ye na no no ma nyina ko so na wo nya ahoto nso ye the same thing so na wo ho kyerew na kire se adwuma ni nya wa adwuma
enso enso bo so mu na agya katua baako enso so bo so video de ni dia bobra video ntimi kwa
very good eni kire se adwuma wo ye no enya adwuma e beboa because enya adwuma wo de bai what media na se ti se enso enso mu adwuma ye kan what ya se ye
na ti ase
obi akwa kosunya what ya se ye obi akwa kosunya yen se yen sunya ye e ya adwuma che dia nyankopon de che ye enti ye ni obi a wa sunya ni ye kosia won wo kase hunu different because no made my dear free me yan ko pon obae won susu ko suya e enti yan yepe
okay
we bi won ma be suya ka twi sa won hunu ka twi da we bi won so yan kire ne ka twi enso guru no ho obae twi ka aha enti obi an adwuma we de bae obi an susu eni ne shebra we de bae
yo ka me nye chi because na me nim lady bi one lady bi a on ko suya de pam da
sa
enso ne ta do so no an twitwa bi okwa nya machine we de pam yan kasa
sa
na we de pam ye no apamata ese no beka so de machine apam pepe
sa na kire se adwuma wo de baaye no no what media na ase
atase
ha enti sunsun ni de e wo baabiya sunsun wo eh even wo baabeda sunsun wo because wo baabeda wo bebo mpaye na mebwa
nokure
wo mpaye na wo bo ne se nye table na wo di asi wo wo bo mpaye se nya nkupo mbo wo ban se na ezibe ya adibo ni bia ento sa na ajo no so wo ni se wo wura sunsun enti bibia ni asase so a without sunsun wo a ebe ye adwuma David
enti yan hwe se ebi a obi abɔ wura sunsun fie anase obi akwa ko ko fo bi malam bi sofo bi after say ye wa ye ebi se awie no akwankyere be ni na be bi sa na muta bi gu akwan mu
se wo wura sunsun mu a ade a etime change bibia won se ti se ka ni stia na ye twi ade a dimi change bibia eye
sraha
wo mu enya agro obi metime di wudi akwa yi sraha ama obi bia toto yiye obi metime di wudi akwa yi sraha ama wabra bwa asai obi metime di wudi akwa yi sraha ama na kan ama na akwa kan na wo mmane wo nana no mno nana nkan so amu enti sraha na ye the most important idea bia wo hunhum so we ntime yi sraha mani padia ene de gya adwuma no manye adwuma no because sraha timi change nyankopon na wo boye no sraha timi change idea won wo fae
sraha timi sesa nyankopon
nyankopon idea sesia me ne wo kasai ebia nyame ya aduma ochina wo kwa kwa yi sraha dia ma orphanages wa hu se ne sitie ebetimi aba se boni bi ba beto nemum enam sraha na wo kwa kwa yi ama sa orphanages ni ntino ne nyankopon aputu no stop ebia wuta ma so se ye ba ba je won kwa waye waje se aburu ebi ho ma chi na wo kwa koyi sira ha ma no nyankopon timi mi ya pause e wo ho se ne zibe ya ye kuwa enya ade a ma me ne be nya aduane adi wo ni se ne sitie enti o timi mi ya pause wo ho je se wo koyi sira ha no ansa na ishishe ya wo ni nyankopon tem no wa proceed enti ayi sira ha enye easy enti na se nipa wu yeyesraha wo ni se nesi tie ni pepe bibia yeyesraha wo ni na mo ofuko ko ni se mudi sraha bi egu kwan so bi wo ho nu mo kwan nche bi wo ho abola so sraha ye powerful enti wo are spiritualist se wo ye konfu se wo ye die die wo se wo ye spiritualist na se wo ni se asemasi ese se ye yi sraha se ema nu ndo matoto so wa ene de agya adwuma no ni mu dia wo ye
Nti betuma basa ebia obi ni ne yire na te
sa
ne yire no eye emmasem kakra
sa
ono so do ne yire
sa
on pese obi ja ne yire
sa
do nti ntumi nshada nka ho asem
sa
obi betuma ye sra ho bia ma ne yire no address se fra bia ma because sra otumi se na nkopon adwen dia
sa
sra betuma se sa oba bia adwen
dia akoye ni so oba na adwen se sa se nyi obi na eda da na na ye ono na adwen ana se hunhun bi woni se ne sitie na se ye obi na eda da no se ye na adwu se ye hunhun mu sra hat mi so go sa problems ni nyina enti mede wo ko ba bi kakra woni se nipa bi ya woni ne kra di ya wo ho
ne kra
dia
dia ne ka se ta mangu bi ya se obi kra betuma ya mangu dia
ne pa kire se se wo kra no e ye nsu a ye wo dia wene no e maachi
sana mepa achere se ubika bitu maya amangu duya
amangu duya bwadiye nina aka hon
mepesa anche fwane ti ase
bwadiye nina aka hon
ok
mamefa unkwa hana wenti maase nipa da ye wu edana ye wu se ye sunday wu se ye monday wu se ye tuesday wu ye wu edano sraha esese ye imaw se nesibe ya wabrabo ubo hunu suama na ye kama And it is a way in the crown, and that's a wing is as Rahana. That's a wabra ball call off, off, that's a question of where your spiritualist. Now a boy will say, Sasra and in a year, year mountain of problem, a door, Susana, with Dimitrios Ran in a way, number one. And a number two is a dina, Wukutano, and also on a Sarah hour. A dina, Yadia Mauno, and also on a Sarah hour, on my SSW.
Okay.
Wao zile zitie ena yekudi yefridi no so a wao ne se age no u age no eno so so one sira ha yi enti Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday eno so so special sira ha eno so so nam Saturdays no ene de se yawo Monday yawo Tuesday ene ne mfa ho wo mbetima yi sira ha ne de amao na tie se wo de se week week u se month month u se every day we agina wa ho nde wo yi sira ha no wo no ma so so toto yi na be fu ntimi u na de be ye bia ye kama enti sira ha de me ba be ka ho asem wa ha ade ba chi ye
na che se mi ameti ha me de kwa mi o se nya mi ya Saturday bo no nti o se mi Saturday
ye we Saturday sira ha ye chire wa every Saturday bia wo nya ho wo timi yi ena wudi na nkasa nso no e woni sira ha
ona kwa me na nkasa nso so
e woni sira ha
aha ana me ba juma mi sadu juma juma nso so woni sira ha
aha kwa me no woni sira ha juma no woni sira na wudi kwa me juma no se emu ba ku na ye wu nkasa wudi enti sira ha no ejina e ma wu wa nkasa wudi no
okay
na de to so ni de e koma obi a di ni ye ne dia
oh okay.
se wati ma se aha enti na de wo ho no
ye dia no tu nchan ya wo se adwada wo nsra ha
sa
ebenda wo nsra ha
sa
ti se bia me odefo a ko se ka dis ni nyina bia me yesra ha
aha sa sra ha no e bia bibi na wo hwehwe e bia krata sem adwuma sem se ni se ni se timi yi week ni nyina sra ha e de ma na emum wo die no se enye bibi na wo hwehwe na emum wo abra bo na wo pese bibi akotote abra problem bia esi no eno no wo de na ye de wo wo no e ho sra ha na ye be yi ama
Okay.
Na chere se Saturday no duro. Wo ni so bi wonu ma da ye de wo no kura se na ni nchi o ma wo ni oba nchi ya.
Ah ma te sa se me e no kura.
E ya no kura.
Se 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 wo kura da wonu.
Ah se wo kura da ne Saturday no duro wo kura na nka se ben.
Mm.
Wo ni je ne se te tan bi a wo ni wo kura ne nanam.
Okay.
Me mum da special day ni die. Wo ben wo e se other days no. Enti se wo ben wo e se other days no. Na se wo kwe ne se fi bi ba wo ho a. Wo betwe no ho kakra. Enu so so beti ma se nyuma. Wotu wa gwen se wye mu shishi wotu wye mwye bwani biya adia gosu mu biya ne e se inti efekte ya uwe muntina wame se saada nudurua manye saano mano
wame se ashase na mkacho ya se mi mjume di biya mi di biya no eye adichere enye di shinga wuna woshe ya eno uu shinga diye ena mimu mna makwa kwa shoshu di unimute mimi kasu wetiche nwa elektra or Tremino Union in Adia, no machine will be a free, no mammy. Says I'm a crab by your Saturday crime, says I'm have a sex. No, she asked you, crime, Messiah, we know. My son, Messiah, so I said, McCrab die every Saturday, man, Casano, or some new Musraha. McCrab die every Saturday, or some new Musraha. Then the Bissaba could be a nobby, a suffer to source in the Bissa. Now, can the woman also a friend now be Samo? Now, the Bissa would be a man in. Now, which I said, I was said, and car. Ni agents so me hu sira ha
sa
na chese m kan ya so se nya special sira bi an di afi bia o se me ye because afi bia no afi ba ko be ka ni fi ho
it
me ba se ka dan ka me birthday no sa dan wo sira ha o se me ye
me da se o le se tem bia me kan chere se question ni bi o ho a wo bi sa me a na ma ni age
okay
se se dede ni kura ye ye no e di fa sira ha no ma ti e fo we de mo fa nche me wo bi o kura wa ti wa wo ni ma de a friend sira ha nimu me ba betiretire mu
bi person wan say we like e bi ogba ho ko na kama ba ho
aha ye ba ba ho nimu m di akoye ni se se a fini duru ne se we say we nyi sira ha ba o me say we celebrate birthday
yes
we celebrate birthday so aye bi ani amudi no m eno ye de e sira ha
ba se we bi anitumi emra biane e ma adofo nya bi
aha
owo me nya draw me bro me say eh me birthday draw na say me say na birthday na wi me dem anu na aka
ah we me draw me kai we me dia ma na abasa
mhm
so for be kan chere say bo sensem ma lem bia chere say won ko deep be ya be kan chere say eye bone na emu mun kai ye koye na nanu mata ma nka wo ni say say enfie ni beto ni dia no so a wa nya hwe kura na sada ni won ko afu number 1 no no sada ni won ko afu number 2 so we no know problem as ada no so we no na di bem kura na oba ba power chew so for no bone yele eche no se sada no we problem kura na oba bu problem na gu na wa feel happy se na ziba ya sa yiye na oba ku mu no na ni age enti se wa yi sira hawo wa yi sira hawo sada ni duru a bi bi be firi wo ho a echire se enfi edudu aba eden aba kan wo die no
e pa chu edi ni sira ha ana sira ka
aha eye sadaka aha na emu muno sadaka no e ya arabic kasam
no okay
anti say the bay language ma ti me sesa na anyhow anti ya santefo no e na fere ni siraha se se musi ni adani asante ni aha sadu no
okay aso emu nuram
ta
the kasraha e be ni siraha me kwan be so na fa so yi siraha
ne dawa asi nyankopon shira siraha ni nya omo ye miye ni na omo nam
siraha mi mi
ah omo ye ntafo omo ye ntafo o
okay
ba ko ni di achede e
okay
omo ze ni siti e ba ko di the gift ena ba ko di siraha na gift no eno ani se we di ade be che obi without enye se we request bibia firi mu we di che no kwa without se we nya bibia firi no ho eni na ye gift achede e no no siraha ya ade bi a enye se we di che a kwa nemu wudi che na usu wanya bibia firi mu
oh okay
wati media na se enti se ni pakura yare ya wo betire ni siraha wo ko yi siraha no se na ezigbo ya nyankopon be hunu no mo ba ma na anya yare sa there is something in return
oh okay wo na se yare ya no
aha
ta nko o ko be fa so be nya yare sa me ni so be kwa ko yi siraha
siraha bebre wo ho nu yare ni wo nu ma masa wo yi siraha doctor fo mu wi asin yin di onbe ye okura ni se wo mu do betutu a video ni so mu wi a mu se wo mu hu yare bia nso so na wo yare ni mu mi sira na itimi tutu sa na ma ni firi wo
okay
wo ni se ni asiti ye ah enti sira ha ne tenten ni ne tietie mu ni se wo ba ba ye adoye na wo so so wa nya bibia ye den tense wo ni se ni asiti ne se wo ba ba ye bi adoye abira wo nya hwe on tense di ya and in a friend of gifts
at a dear. And in my Bible say, in Shira, a war or Mamusin or dear,
sir, a giver never lack. And tell me your ready check. Name Mumsrah and Edie be binti. And a old Baba Yama when sir come with the award. Difference are a woman.
Okay, we go to a young Musrah animal, different types of Sraha. And as I have a Muga Hodo Bako Panamu, a Muga Hodo be baby.
Siraha egu ahodo bebre ni se siraha akwete se ade aye di solve problem aha enti example ni se wo firi hanu mo kwa nkran ya Obi be decide say obenante form. Obi be decide say obefro bicycle. Obi nso so befa moto. Bi befa car, bi nu befa aeroplane. Enti problem na e ba na wo pese wo solve no. Eno na echire ni sara ha. Ah, e se wo yi.
Okay.
Won ze na esiti ye. Say ye nkrata sam a. Eh ye wo sara bi anu ohye. Ana ye wo di e nyu no. Example ne se ebia makoto asase. Ehu aba asem. Ana se koto asem. Enti me ba be yi sara ha. Ama asem na ye din. Won se enu ne yashi.
Mm.
Won ze na esiti ye. Ene ye powerful. Sera habia ese se noma na wode beye no kura no no enye powerful noma bibiti se moko yeshi
moko yeshi
aha ebiti se ya soja na wakoko yi jabidie ni ne jana dia to won mo edi ensu edum ni se mi dum eja na majai ayi ne dia asolve me problem nti ubeko na nchene ni nti ema yewo sera habia ho no ma okrata sem ope krata wunya. And I say, walk up all baby, or by now, penesso. And to open, and tell me a cool a year. As I say, any number, and I know yes. One is in the city. Aha, yet to me, Miss Raha, Eddie was so crookra.
Eddie was so cruel, sir.
To say, Ebia, to say, all right, the edge of my castle, and I'm a boy.
Aha.
Won't bet him out, boom. I'm a yay, Sraha. I'm a dear, because we had my castle, and I are cool.
Okay.
One is in a city, it means there are family per frikuru.
Meba, meba, meba. A hala or come in Yamapa. It means Sraha, and Pamun Pabonibi,
sir,
and a new public frikuru, sir.
Bibia knew us around to me. Bibia knew us around to me, and into the media can't show, so be away from Juma. Nessa will nims in here, Nippana Wabaman channel. Sraha Ben, I made a man. On is in a city. I'm an alcohol, no problem.
Okay.
Me, I do not mean the blue cross ran in a dozen. Me, my one run is over coquins ran no problem. I solve.
Oh, okay.
Nobody has said that now they are bremen up, Miss Media, who me how far. And because a yard man I in this car. Tina, dear, hold on.
Okay. Watch them na Yenche, Yama, Yanamoa. We bet me Abba. Maybe a saran, a catch was a fadi, you could chas me. And I said, Fadi, you come out, mammy. Fadi, you copy bia, and I could have you 4 years, 5 years before they be chum,
sir.
Sra be sour.
Nini now. And then I may patch it all say, Srahana, I problem now with the best who person will solve. And then I bet you that you ask obey. Sra, maybe on my one fan come up near any year, Juma. Yet there will be a look on your way down a war bread. No hotete wo dia koma na niji abani munu na yankopa fa na niji no no na dia so wo so problem amao ye obi onu ma sebe sebe wo ye wa did them no hotere no ye wesra abi wo onu ma ukwa ye mana na aye yi nti example ni se masallati ma musisi oh ene agule na musisi ni yesu kusi ni hospital bi arab fo no e ba ba ye no e yesra ha
no okay
e yesra. Well, Baba, the country was a me, Baba, see my son, Lati. Eddie, I'm my mammy, I work one year in the bad people.
No, the mammy, the answer. So,
no, then, who only said, the board, the BBC, no, my actual training, Pacro, Dini, DND, no, my capital, they are sending him, and I only say, Sraha, now, I say, Munyano, why? And to look at Baba, enjoy Sraha, no, no.
Okay.
One is in your city, aha. And to say, no, send me the motor now, let me be she out. That's a whole Baba, tell them motor, Nati. Me pan number four. Man for a problem here no and this is no me say me ba be fao so na ezigbo am so yankopon be me ho ban
good okay
and to mo de dan yan fani say prison any ayi sense ni dia keka ho obi timi ko police ni kura timi ko na wa koyi ni botom sika o mo da sense no mo ndina mo ngbo mpa yan ma me won ni say na city na ma djuma nko so na me nko retire peacefully e yesra ha o mo ji so na mo ngbo mpa yan ma wa bibia na ye yi.
Okay.
Ah, and to win me, I will be a Nigeria at Tunipakura Kuma Sono. One is in the city, and then never my young couple shall first wash it out.
Okay.
And tis ra be a better piano, Master Sesikan Kahu Kurana, Pesika Kahu, because a boostu Srahama, Sraya Nigeria. Because I say for a cocoa, any more for common Pakura, and we are in Nisika, whatever cocoa to talk, be Nemo mnuu anka sana wudi sika ne kan ho a. Sese wa woni sika bi abeka ho a wodi beto ne bidie. Fine.
Yenhwe ebia obi aba na onyi sraha fa koma kunani.
Aha.
Obi aba onyi sraha sraha no ontoto emu ne anwane mako. Wosa so onfa sika nka ho na onfa enkoto bidie.
Sa.
Na nipa kwani onyi sraha no dia mano no tise kunani no. Ko onyi sisu aso bo ne bia.
Sraha ne bi wo ho do mu a. Obenya nsunsansuo ebi wo ho nsoso a wonya nsunsansuo because things done by heart are never done right.
Okay,
what me dey na say okunani bo a wo dey sraha na ko ma no no okunani ni bi wo no ma woni mi say okunani wa ya alert e twen dey wo dey be brand bi ya nti wa ya alert ni na kire say wo sraha no nim die nti say wo dey sraha bi a e dey nsunsansuo be brand na woni. The old fans are so soon brennan so
winning.
We'll be on the Musa and your beggar. With the brenner, we'll be doing you to be great to marry Jack Tisraha. Only the next day, no more so winning the idea. We may affect it, ya.
Okay.
A question will be a queen in Musu. No idea, bro. Say, Sraha. Only the next day, we're not a problem now, Wokutano. And then I walk a shot, Adiano. Now I will be a bro. And this is also in part when you're there. Who possesses our Musuni and Kawanso? One is in the city. Aha, you know, and more beautiful. When we to send Tatia, ye is Rahama woman. Minimini deal or mook deal with him, your Kodaria drew crow or so. Samuano, also for friend to Rua. Samuano is a hook ye Sraha Bonne at the Mawa Moa. I dare bet you go no moon beho, no more than a free ho. Because Sraha na wo de ba no ebia eye Sraha bi eye ewudie no ni zene sitie na ekwakwa yi Sraha because of some thing something like that wo mbe dwane afiri ho
ah owudie so Sraha wo de ewu Sraha nti
abuo bi ye ni wonu ma wo be yi Sraha ma na wo nkunu na ebo ma me fa onkwa sa Sraha wo wu ankasa fa wa dwen fo mu na hwa ade se wo kwa ba bi te se lending a wati asiye uboni se aburano maase no yenkuwo mo ana yenkuwo mo
ya yenkuwo
aha nti uboni se obi ase ne mra akokoto emu bag na odi akopark so na odi hwehwe egu ema wo mu na omu
yom babedi
woni se na esetie uka ase ni pakure wa jimi wo jimi ye wo pe something in return wo pe blessing wo pe nkwatente woni se na esetie bibi na wo pe nti odi bro ma na waka chi wo mu se to ye de nipa ye ya dubwani ya fuo. Na muna mkwote. Inti midi ya diya nime ya mamu. Namu abu mpayi ama minya mkupong. Ama na ye si ama mi.
Ok.
Inti yini na ye type of Sraha.
Yini na ye type of Sraha. Aha. Ena adichire. Enye disuyana kasano. Ifri. Nyake mini na ye didi hulu kwa. Ni msuwe shuye bibiye fri. Niko mene no. Mesuye bibiye fri. Nti nsu nyadaaje ni shebi bifri mu. Nti di biara da meka ni se gwe ushi aye no. Upa ye no comment ne famame. Gwe ushi aye no comment ne famame. Nye mde chere wa agye ne die. Akwada nyame ti ha. Fane namba ne fre no. Akwada nyame. Miti se wo chere chere Sraha mu. Nti wada wo mami sere wo. Buwame wa. Aha. Ibi ami hao ni yewe. Mamane ni yewe. Medagi ni yewe. Nti misere wo. Chere mwon Sraha. Ana minya ni dayi. Ano di enye me masem. Ano ni yonye akwada nyame asem. Eme, ahani di mubisi. Ni emu me ma, akwada nyame si maba ako pe. Di oka atye mu mi. Onfa me si maba ako. One minute.
Aha, 1 minute di eme de eba ne se. Ye adi chirenti ene eba set so. Na ebini mwagwe ye omo se, ya ye ba set so no. Ye ni ano kore. Nka ye wa no kura nka ye hye dokuom na amamfo eye den
eba mo
eba ye nchen ne mum de emu wanwa ni se first no o ba de kasa ni obi wa bru kire aje se o chure lete e te ki long ansa na duru ho e na wono so so reply wa eye bosu mi mienu mi ansa ho asem ne mum ade ntina nde wonya kasa ya ne mipakura ate
na phone ni mdie ni nti
e fa ni mdie ni nti na mum ye ye ba set se ye ba be kan no kure no ama nipa hunu anokore no wo ni sine sitie spiritualist ni bia ni wonu ma wo ye spiritualist ampa na mumanye dini na wode tu no so I will bet me I as an answer of Frodo, Debbie. Any dear, a bee cedar, and it's a woman so be your son, and then Teresa, yeah, your best set is soon in our son at your Debbie, and a crow for no, and a yabano, and a dear winter as you will be say, yeah, the better quans, so I'm a woman, say, I dare say never, and Timida was it.
Dear winter as you know, a quarrena may say, or better, I'm what you see. I am the Gadano. The one found to her, if you talk so I can listen to me, Fabio. If you are near Kusia, if you turn above her a pie, if you are near a glass with plenty, if you talk a pie. The music crana at the corner, if you talk to me, Fabio. Empty. Quantinino, mean answer the faculty and number. That's for the best in a shabby, and the mean I'm washing.